Shiwandi ula kavila, lelo muvili ula kana, sambili sheni fion fuilio kuba, muele sawandi, uku kavila inenda kavila, lelo shishiba paluvana.Umupashiwandi,
Umupashiwandi, ula kabila, lelo mubili ula kana, sambilisheni ifyo frido kuba, mwele sawandi.
Ukabila inenda
kabila,
lelo shishiba,
lelo shishiba.
Ndebelenge chipingo Ndashipulaine nokulala Ngafita bofya muchalo Nokuchesha ndachesha Ukuchelo kufya kuchalichi Echintu chimoine nabelesha Lelo kufyaKuchalo ninembangila nokufika
umupashiwandi ula kabila lelo mubili ula kana sambilisheni ifyo fuilo kuba mwele sawandi
kukabila
inenda kukabila
inenda
kabila
Na kwata inenda lama Ichisa mumano kuisekesha Ndalaba ineno kutotela Lesa uampele Ngavati tucheshe mubwalwa Ndomfawino ineno kuchesha Ngavati tucheshe Cheshemu mapepo Nishina mumala muadama Umupashiwa
Umupashiwandi ula kabila Lelo mubili ula kana Sambilisheni ifyo fuido kuba Mwele sawandi
Kabila inenda
Kukabila inenda
Shishiba,
lelo shishiba apalumbana Kukululeni mukwika la kwandi Mumweo wandi
Kwisa kwandi ne kuchalichi Mfwaya wakanshi kewino Lelo umutima wandi Walitondo bala Utubungwe tonse pachalichi Nalingila inenda bomba Lelo umutimawandi
Umupashiwandi ula kabila Lelo mubili ula kana Sambilisheni ifyo fuido kuba Mwele sawandi
Kukabila inenda bashiwandi witondobala njikalile mucheni chenu bantu ndi mwana wenu benya menso yako mupashi kuti mone ifya wama nisendwa nefya muchalo bantu
Shiwandi witondo wala Jikalile mucheni chenu Bantu ndi mwana we
Benya menso
yako mupashi Kuti mone ifya wama Nisendwa nefya muchalo
Shiwandi witondobala njikalile mucheni chenu bantu ndi mwana wenu benya menso yako mupashi